the beat.
Yini yona leyo maniac, maniac, yini yona leyo nto leyo? Mfana usesemncane isiphukuphuku.
Oh yeah. Mina ngizanga masinje nayo. Sam. Yeah.
Lead all the new school, stepping in since the crown's for the taking. This is state of the nation. Free smoke, bonke bazo, kala pansi like a party in a basement. Deep in the operation. Game needs a facelift, God level activated, I'm gifted. Niggas lying through their teeth, nyaki gym about to open up a big gap. You niggas more like big claws, every time you rap, you make me laugh. Turn big Zulu to a Big Mac, I'm about to hand me a feast. I'm a claw boy, Judas, irastelizi nyameni. You need to get out your feelings, taste of your own medicine. You wanna end my career? Awikho hliwe uJesus. Bizu ngitshela ngama-contract, ongawazi isikola usiqedanga. Kodwa mfethu, come on, mfakela amehlo Leroy. Everybody wanna sit back and say hip hop dead. I'm upset, new kid on the block doing backflips. Kuyoze kubuya uJesu, ngidla impeso bese ngibhala ivesi. I'm going harder and harder, everything I say cut deep. I should work at Legends Barber. Ngicabe igimmick, shunwe nkaba ungazosithusa lana uyiphushela i-image. Shaya ikhanda kusala inkwethu phansi, thatha umhlala phansi. Ngimhlonipha njani uJoshua Doe, ngibiza ngifinish. You gotta pay your artist. Gabi Records is a sweatshop. Umduduzi usenkingeni, what a shame, udansele isiginci sabo. Akakwazi nokushaya ingoma khuleka, umpintshise i-best lap. Themba ukuthi uzosigwajisa, khohlwa-ke lana ushaye phansi. Uthathe i-rap umaskani, uthathe sama-passenger. Short left sokushiya la, isiphelile joy ride. Fonela uQuest ubaswa kumbuzo, what happened to rap life. Mina ngikwazi usafufusa, isikila ukaze waba naso. Kahle kahle u-DJ udla ngeyngoma zabantu. Wayisusa uzoyimela manje, ushawa ngey'nduku zabo. Isikolo wasibalekela, bona ibhaliwe iy'nsuku zabo. Saze savelela usesirambo, inkabi iphenduka inkabikazi. Yeah.
Uzaphuma lapha ehlathini laphayana. Phuma lapha ehlathini, athole thina inkabi simile la ngaphandle. Senza lokhu esikwenzayo, uyoqoqwa ubani?
Ubani osehlathini mina nawe? Njengoba ufana no King Kong, hating on me kuma Instagram live. God inkabi yayizonda, khuza lo mfana kuthiwa uXolo. Usabhayizisa i-TV, yabonakala usanda kuphuma emakhaya. Ungamshayi kuma split sheets, like LA beats. Nemali nigga remix, phetha ama receipts.
Imali ngama-3 meet.
Uthi ngisayine idile endlala, i-artist yakhe ehlala emkhukhwini. And angeke uzumphushe, umsondeza duze just to write hooks. Yeah. Angisisi snipe kushayele duze njengepenalti. Isikhathi sokuqoqa konke ngokwami, thatha impesheni uhlale phansi. Mkhulu, nalo mfana wakho uthepha kakhulu. Mtshele ngidinga ama-beats ayi-2 kusasa, ngiphinde ngilihlinze futhi. Ngizophumelela ngenkani, yeah. Yeah, locks me nzongena, uthanda ungathandi, yeah. I turn your crew into a wreck, fuck up the game and father a baby boy. The new boy doing things, oba overtake, akulandele convoy.
Angilwi nenziswa, ngizwe nje kuthiwa i-hip hop ifile ube kuthiwa bayikho into embi, abafundi abahlonipha ngomsebenzi asewenzile.
Yawabona uCinderella, abanye bayibiza ngey'gebengu, bagqoka amaphitikoti emavidweni, abanye bakhuluma amasimba, jike bexolise.